kwira vuga iti umuntu nakabe wenyine reka muremere umu fasha umukwiriye ukwezi kwakaga inzora maze utungu kumwenyura amajwi yose numvaga muri njye araceceka numva iryawe gusa usetse mbona imikororombya njye ndamutekereza ndega
Tell me the mark.